Fumana ke i-prime factorization ka-75, bhala impendulo yakho usebenzisa i-exponential notation. Sinezinto ke ezitsala umdlaba, u-prime factorization kunye no-exponential notation. Sizokuzihlupha ke nge-exponential notation ekugqibeleni. Yintoni khona nale i-prime number? Sizikhumbuze ke nge-prime number. I-prime number linani elikwazi ukwahluleka ngo-1 nangalo qwaba. Umzekelo ye-prime numbers ngu-2. Sibhale phansi prime numbers, sibhale nengekho prime, prime not prime. U-2 ke yi-prime number ngoba ukwazi ukwahluleka ngo-1 no-2. U-3 naye yenye i-prime number. U-4 ke yena akayiyo ngoba wahluleka ngo-1 no-2 no-4. Sidluleke siye ku-5. U-5 uyakwazi ukwahluleka ngo-1 no-5 lowo. Loo nto ithetha uba u-5 i-prime number. Naye ku-6 akayo prime ngoba wahluleka ngo-2 no-3. So I hope uyayifumana ke ukuthi kwenzeka ntoni. U-7 yi-prime ngoba ukwazi ukwahluleka ngo-1 no-7. U-8 akekho prime. U-9 yena unga-tempted ukuthi naye yi-prime number kodwa akayiyo ngoba ukwazi ukwahluleka nango-3. U-9 akekho 3. I-prime ayifani ne-odd numbers. Sidluleke ngosiya ku-10. U-10 naye akekho prime ngoba ukwazi ukwahluleka ngo-2 no-5. U-11 yena u-prime ngoba ukwazi ukohluleka ngo-1 no-11. Singaqhubeka sityatyadule ke side siyofumana eyona i-prime number iphezulu. Njengoba sesisazi ke ngokuba i-prime factorization yona kukwahlulahlula u-75 umse kwi-product ye-prime numbers. Masizame ke ngokwenza loo nto. Singaqala ke siyenze ke ngoku i-factorization 3. Sizama ke ngoku ukufumana amanani amancinci angena ku-75. Sijonge ngoku eli nani lincinci lingu-2. Njengoba sibona u-75 yi-odd number ngoba eli nani lisekugqibeleni li-odd number. U-5 akakwazi ukwahluleka ngo-2. Loo nto ithetha uba kuthiwa akangeni ku-75. Masizame u-3. Ngaba u-3 akwazi ukungena ku-75. Sithi 7 plus 5 ngu-12. U-12 uyakwazi ukwahluleka ngo-2. Loo nto ithi u-3 uzawukwazi ukungena ku-75. U-75 ngu-3 umphindaphinde ngenye into. Futhi ke uba ngaba wawuke watshentshi uba ngaba unee-quarters ezi-3 ngu-75. U-3 ke umphindaphinde ngu-25 uno-75. Uthi 3 umphindaphinde ngo-7. Ungayiphindaphinda ke uthi 3 times 25. Ingaba u-25 uyakwazi ukwahlulahluleka ungavele ke wahluleke kuthu. Uthi u-25 uba u-75 akakwazi ukwahluleka ngo-2. U-25 akazikwazi ukwahluleka. Mhlawumbi ke u-25 uyakwazi ukwahluleka ngo-3 ke. Uba ngaba uthi 2 plus 5 ngu-7. U-7 angakwazi ukwahluleka ngo-3. Loo nto ithetha uba u-25 akazikwahluleka ngo-3. Sidlule ngosiye ku-5. Ngabo 5 uyakwazi ukwahluleka ngo-5 u-25. U-25 ngu-5 umphindaphinde ngo-5. Sigqibile ke ngoku nge-prime factorization ka-75 ngoba sinazo i-prime factorizations. So sithi i-prime factorization ka-75 ngu-3 times 75 is equal to 3 times 5 times 5. Sino 3 times 25. U-25 times 5 5. U-3 times 5 times 5. Loo nto ithetha uba yi-prime factorization. Bafuna ke ngokuthi siyibhale yonke impendulo yathu sisebenzisa u-exponential notation. Loo nto ithetha uba ngaba unee-primes eziphindaphindekileyo. yintoni ke ngoku 5 times 5? U-5 times 5 ngu-5, umphinda-phinde ngo-2. Loo nto ke iyafana no-5 to the second power 2. Usebenzisa ke i-exponential notation, singathi 3 times 5 to the second power. Eyinto enye ke no-5 times 5.